Burundi by'ukuri birashobora gukunda yuko ubworozi bw'inkwavu bushobora gutera imbere. Twebwe mu kigo Rabbit Vision Burundi turemeza neza ko ubworozi bw'inkwavu bushobora gutera imbere. Nubwo leta itokwihutira cyane kuza kurondera amaraso y'ikizungu z'inkwavu zizimbye cyane, biraboneka neza yuko mu gihugu hakiriho inkwavu z'amaraso kandi hari inkwavu z'amaraso nk'uko mubibona. Murabona yuko nk'iyi miswi be n'urukwavu ari urukwavu rubyara kandi rushobora kubyara neza inkwavu z'imiswi myiza nk'uko mubibona. Rero turatera intege aborozi b'Abarundi yuko bishoboka umugambi w'ubworozi bw'inkwavu bwa kijyambere bushoboka nk'uko mubibona. Mwaruno Ruhongore, aha ni mu Ruhongore rw'umworozi asanzwe akorana n'ikigo Rabbit Vision Burundi, turiko turagerageza kugira ngo dushobore kuvukisha imiswi myiza kandi imiswi y'ubwoko. Rero Burundi ntibwo kwihutira kuza Burundi canke leta, Abarundi canke leta ntibwo kwihutira cyane kuza kurondera imbuto mu bihugu byo hanze, kuko izo mbuto zirazimbye cyane kandi izo mbuto birashobora no gushika ngaha mwaka mu gihugu ntizishobore kuhamenyera. Murabona ko ngaha turafise nk'imiswi itari mike. Muri iyi miswi hariho imiswi yo mu bwoko bwa Fauve de Bourgogne Mugina. Tubaza yuko iyo miswi ishobora kuri ku rugero, ishobora kuba iri ku rugero rw'amaraso rw'ibice 85%. Murabona kandi ko harimo n'imiswi y'inkwavu ya California White na California Gris ishobora nayo nyine ku rugero rwa 80%. Kandi iyi miswi iravye, ni miswi atagiye kinini ya imaze, ni miswi iri kurashikana ukwezi n'amezi, ukwezi n'iminsi mikeyi myinshi ntirashikana amezi abiri. Muce mwibaza rero ku mezi atatu canke amezi ane iyi miswi ukuntu izoba ingana. Igikuru rero si uko twokwihutira kuza kurondera ubwoko bw'inkwavu mu makungu, kuko nayo makungu muvuga nko muri Kenya canke mu Rwanda canke muri Tanzania nta bwoko bw'inkwavu badusumbya. Igikuru nuko ahubwo aborozi b'inkwavu mu Burundi twoja hamwe kugira ngo hamenyekane abafise inkwavu z'ikizungu, kugira ngo tuze turahanahana imbuto bishobore kugenda neza. Ariko mugabo cyo twahamagarira leta nuko iyo turonderera inkwavu z'amaraso cyane cyane imfizi, kugira ngo tuze kunagura izi nkwavu zacu dufise hano mu Burundi. Rero birakunda, umugambi urakunda wo guhindura ubwoko bw'inkwavu. Igikuru nuko twoshira mu ishaka na cyane cyane tugatangura korora kijyambere. Murabona ko nka nk'izi miswi imerewe neza cyane, ibayeho ku rugero rwiza cyane, mbere no mu bindi bihugu batadusumbya. Rero natwe twatiza kwiyemera nk'uwo ntaho. Urabona yuko ari uruhongore rwiza kw'iyi miswi, ibayeho neza kandi imerewe neza, gisa amagara meza, ifungurirwa neza kuko iraronka amagaranire, iraronka ubwatsi bumeze neza, kuko hano mu gihugu cacu n'ubwatsi buracameze neza. Mbere ngaha tuho turadukoresha n'ivyatsi dukoresha nk'ingaburo, twongera tukabikoresha nk'imiti kama. Ni kw'izo mpanuro rero twagira dutange dukibure Abarundi, mbere dukibure na leta, ko ahanini twoshira inguvu nyinshi cyane ku nkwavu dufise hano mu Burundi, tugaca twitwararika basige tukadusura tukitwararika kugira kurondera ubwoko bw'inkwavu z'ikizungu na cyane cyane nk'imfizi. Murakoze.